Whainorei tiwi e tono ana a Ngāti Wai, kia hoa tū te haurua o te pūtea o te kaupapa better off ki ngā hapū o Whangārei. Hei tā ngā hapū, kārea no rātou, kia tino whai wāhi ki taua kaupapa, 37 miriona tāra te uara. He kaupapa hoki e taka ana ki raro i te pūnaha hou o ngā wai e toru. Kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Isabel Prasad.
Ko te hapū, rakatahi mai pākeke mai e whakahau nei I tā rātou karere ki te hui kārearea.
We are meant to share in the co-design and the decision-making over better off.
E kīnei kua mahu e rātou ki muri mō kā kauhau pūtia I tukuna nei ki kaupapa kē.
Central to this funding is that that tangata whenua are involved with councils through this in this opportunity. Unfortunately, we're not all equal, and that's what is our experience in Whangārei.
Nā te kāwanataka te kaupapa I kōkiri ake I te rātou. Hei āwhina I kā kaunihira mō te kaupapa ka wai e toru.
Right at the very start of working with Better Off Funding, we knew that it was a very tight time frame to be able to meet the aspirations of all parties concerned.
Tērā kā kaupapa I whakaritea e te kaunihira, e whakamahi nei I te 37 miriona tāra. E kare hai tā kā hapū he uaua te whakarite I ka tono mōenei pūtia I te kore o karawimi.
And I do not appreciate the way with which we are being blocked, ngā hapū tini o tiwi o Ngātiwai, from inputting into the projects.
The spontaneity, if I will, of central government to put a program of funding there like this without real insight into the lack of capacity and capability for hapū to respond.
E kīnei rātou kia whakaritea ēnei pūtia mō kā hapū.
We've come out strong to say we want half of that funding. Now we need to get ourselves organised to be able to present the projects.
Ko tono reiti mai rātou ki ngā hapū, mō ētahi tāngata ki runga I tō rātou ake komiti, mai kona kua toha katoa ngā pūtia I tēnei wā, kua rārangi katoa.
Me kā kauhau I waika I te kaunihira.
Very serious about it, and we're looking forward to having discussions on how this can work better.
E manako nei ka rokohia te hapū kia whaihua ai te whakatipuraka, e haere ake nei. Isabel Prasad, te karere.